bakunzi ba BNPTV ndabahaye mwiriwe uyu ni wa mwanya wanyu ikiganiro ijambo rya jambo turi kumwe rero nkuko mumenyereye na Patiri Dieudonné kaze pati
murakoze cyane ndabahaye mwiriwe ndaramukije mwewe mwese muteze amatwi muri komora kurikira ibiganiro kuri televiziyo BNPTV
ego no musi nkuko babimenyereye abakunzi b'ikiganiro cacu turi kuwe imana uno musi inkuru nziza ya giki
murakoze umunsi n'umunsi w'Imana koko twamye gusenga twumvirije ijambo ry'Imana ariko reka turiteramire ko muhira kugira ngo tubanane tugiyinovora uyu munsi ijambo ry'Imana rigaru ni turisanga kwa Luka kigabane ca 16 kuva ku murongo wa mbere kugira ku murongo wa 13 reka tugibukanye amaduheze tubisabikanye Yezu yongera kubarira bigishwa biwe ati habaye umuntu umutunzi yarafise umubwiriza uno rero baramumurega ko ngo aramusesagurira ibintu shebuja rero aramuhamagaza amubaza ati mbega ibyo nkumva ko nibiki nyereka rero ingene wandinganirije ibintu ko kuva uyu munsi utagisubira gutegeka mu byanje uno mubwiriza nawe yiyumvira ati mbe banenza kubigenza gute ko databuja nkuye guco nahora nkora nje kurima numva atamagara gushira naho byo ntera isoni ariko ndabonye none ingene nza kubigenza umunsi navuye ku gikorwa cha data ndonke abazonsembereza ahamagara rero umwe mu bari bafitiye umwenda shebuja abazi wa mbere ati data buja umufitiye umwenda ungana iki aramwishura ati impange ijana z'amavuta uno mubwiriza nawe ati fata ikete ryawe icara wandike ningoga 50 yongera abazunda ati weho mufitiye ibingana iki nabati ibikemanyi ijana by'ingano namubwiriza musubiza ati akiriketi ryawe wandike 80 shebuja rero atangaza n'ubwenge no mubwiriza w'igisuma yagize kuko abakwirikirana iby'isi basunze ubwenge mu byabo bakwirikirana umuco nanjye rero ndababwiye nti iryo tunga ridatunganye rirondeza abagenzi kugira ngo umunsi rizoba ribavuye ko babasembereze mu nsago zidashira uziga mibanga mu bitagoye azorizigama no mu bigoye urimena mu bitagoye ntazoreka kurimena no mu bigoye none rero ni mwaba mutazi gutunganya itunga ribi ndazo bashinga itunganya kuri ni mwaba mutazi gutunganya ritari rwanyu ndazo baha iryanyu bwite ntawo shobora gukorera abashebuja babiri kuko yokwanka umwe agakunda uwundi canke yo kwishimira umwe wundi nawe akamunebagura niho rero mutoshura gukorera imana ni faranga dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo
akristo nashemezwe murakoze cyane kuri iyo nkuru nziza mutusubiriyemo twari twayumvise ariko ni inkuru nziza inagoye gato gutahura reka mbanze tugaruke gato kuri inyifato y'umubwiriza mbega aho umubwiriza ni iki kugira tujane n'abandi batahoneza umubwiriza ni iki
ni jamu ry'ikirundi bahinduye gutya mu kirundi bashatse kuvuga umuntu yarafise umuntu akora iwe umukozi kurya tuvuga n'umuntu w'umukozi ukoresha ariko cyane cyane ukamushinga itunga ryawe umu gestionnaire w'ibintu bya utunze uti urandabira ibintu urabidandaza gutya a urabifata neza urabiringaniza ukunuku niwe mu kirundi bashatse gusigura n'umubwiriza mugabo cyane cyane twumve igikorwa yarajejwe cyane cyane
inyifato cyane cyane yagize iteye amakenga inyifato yuko bamaze kumwumvisha ko bahava bamu rungika akaca ahamagara abantu akaba akagabanya ibintu bari bafitiye ese
nuko giye kumpera mbe kubera iki none yigendeje gucyo nuko bari bamureze
yego
duhere mu ntango bari bamureze kuko habaye umuntu umutunzi nyamutunzi yarafise umukozi hanyuma unoreyo bamumuregako bamureze iki yabikoresheje nabi ibintu dufise ibintu tujejwe ibintu turaba kenshi turabyitira tukabikoresha nabi
yego
umuntu akabona ibiriho hanyuma akibagira ko atari ivyiwe hari ijambo rikomeye cyane burya ibyo dutunze si byacu ntidutegereza kubikoresha uko dushaka ibintu tujejwe si byacu nitunga rusangi dutegereza kubikoresha neza kandi nibyo dukoze twibaza ko batatubona hari abantu batubona kandi baramuturegako ati wa muntu ntari ko arabikora neza ijisho ry'Imana nta urihunga ijisho ry'Imana riratubona hanyuma rero mukama hakagera akubwira ati erega wewe mvira mu bintu nagushinze nibyo byashitse rero hanyuma rero aca atangura kurondera ingene abigenza mbere baneza kugenza gute nza kubibaho gute numva nta na kimwe yaragishoboye bavuze ati nje kurima ntamagara mfise gushera naho byontera isoni reka nabigene no bigenza uru ububwenge tubwite urwenge ubwenge nyabwenge buvuye ku kumana n'ugwenge yakoresheje kugira ngo aronkene yo bandanya baho aca ahombesha se kuko aka yarahombesheje nikibi yakoze
yarahombesheje
yarahombesheje kuko yari yaramaze kubaha amadeni ntibamurishe none agomba yagabanye kugira baze barihewe ibyo birengako kugira ngo baze baba bagenzi basigarane deni rito rito bazorihashibuja amaze kuva mu kazi ariko arondera ubucuti araze ko arofise ya madeni angana gucya none nande uzoriha make none rero tugira ubugenzi ndabe yuko nzobaho nuvuga ndabe kuzomfasha kubaho vale yanse kuja kurima yanse kuja gushera arondeye ingene azoba hatunzwe naba bagenzi bari bafise amadeni yorohereje akabagabaniriza ideni none murumva yuko mwene ibintu yarahombye kabiri ariko Yezu mu guca uyu mugani ashatse kutwereka ubukerebutsi urwenge ingene abantu mukorondera ibintu biruka ingene abantu bakerebuka ingene abantu bazigu kuronde mbere uzasanga n'imitego myinshi ugucengacengana umuntu aradasinzira yaronka ingene yo hindura karimbi umuntu aradasinzira ingene yo ca amafaranga kora ingene ibiro 180 wacu bako 184 ugasanga umuntu ariko aragerageza hari umuntu yahora adandatse biharage by'ibiroro ikiro kimwe kirimo ibiro 200 hanyuma niko vyategerezwa mugabo baje gupima ku munzane bagasanga ntibikwiye ubirangura agaca agura babanje gupima agasanga ni 194 196 192 uje kubigurisha yabwira urya ari ku munzane ati zurongera ko bitatu bitatu usanze 193 waneke 196 wewe uzurashira ko bitatu hanyuma ivyo twongeye ko nivyo ba 40 50 tuzobigabura utore ko nanje noreke bisigaye ibyo biha urumva ivyo biharura ayo mayeri niyo yizere ka tugatira aba mu vyisingene mukerebuka sinzi kuragira mayeri nkaye kugira ngo bemweranda cyegere ka tugiye kumenya ingenge nkubwo gukerebuka nkuko uri kurarondera ingene bamweranda naho rero yeza avuga ati shebuja tangazwa nubwenge no mubwiriza w'igisuma yagize ubwenge rero nubwenge bw'isi nubwenge budakiza nubwenge ubwo gwenge dukoresha mayeri usanga ari mu bantu kandi byukuri abantu barakerebuka ni nka kurya uzosanga kayabu kabunze karondera mpaka kaze gashikiriri ya mbeba gafuma kaharara kayirindire kwigaruka ubwo gwenge ruvahe ubwo bwenge buvahe
ariko reka rero dushimikire kuri umurongo wa 13 avuga ati niho rero mutushobora gukorera Imana ni faranga gukorera ifaranga twese turazi yuko ifaranga turikeneye ibyo byose bugira tubeho none ibi bita gukorera ifaranga ni ifaranga gukorera amahera ni bibi
gukorera Imana no gukorera ifaranga yeza bivuze neza gukorera ifaranga no kuvuga uri umukozi w'ifaranga no kuvuga uri umuja w'amafaranga icyo rero urumva ko atari ciza kumuntu yobaho umutima wiwe uri mu mafaranga uhangayikije n'amafaranga iki kintu yeza vuze kirambaye cyane gukorera amafaranga bisigura yuko umuntu ubuzima bwe bwose abona ko buhagaze ku mafaranga arondera maze agashiramo gwagwenge agashobora no guhemuka kukavuza ati uzigama ibanga mu bigoye uzigama ibanga mu bitagoye wabaye washobora gutunganya neza bike bike bazoma gutunganya byinshi uwashobe bisigura yuko yeze reka ratujana twerekire ingene hari abantu bakorera amafaranga yumvise ifaranga umutima kaja mu kirere yumvise ifaranga kemera byose ni ba bantu bashobora guhemuka mu byo utazi kuko umubwiye kumuha amahera akaraba ingenangana wazagomba nkoriki ngomba nkora iki mubwiye uti nsinyira ngaha naya mahera ati oya vraiment za nibyo cyenda asha les yeux fermes
ndabisinyi
azo ndugara maso ndabisinyi gukorera ifaranga gukorera ifaranga no kwemera kumenja gukorera ifaranga no gutubwoko kugira ushikira iryo faranga no kwemera amanyanga n'amayeri yose ukayacako kubera kugira ushikira iryo faranga no gutubuntu ugasanga umuntu yemeye kwikura gashambara kubera imvisi faranga none umuntu nkuwo ntashaka gukorera imana ashaka gukorera imana kuko umva imana iba yamaze kuba ikibanza akubura ikibanza umuntu aba yagize ikindi kimana ciwasenga ribajya
bifaranga none ni gute kubera by'ukuri amahera turayakeneye kandi turayiruka inyuma kandi nukugira nyine umuntu abeho none ni gute umuntu yo reka ndeke kuvuga gukorera ifaranga ko mwamaze kucita kuba umuja w'ifaranga kuba umukozi w'ifaranga reka mvuge gukora kugira uronka amahera ni gute
bisanzwe reka tuvuge gukorera imana ho kugira gukorera imana amafaranga turayakeneye kandi turakeneye no kuba ubwambere abana b'Imana kuko ubwambere tubanza kubaho nk'abana b'Imana tukarondera Imana amafaranga tubanze tuyibagire umuntu kubisanzwe yobaho neza gute ariko ari ngaha ku isi kandi abantu barondera amahera abantu bakenye cyane no mu bihugu bitunze
abayazi nibo
bayazi bazica sigura bazi akamaro kayo bafise ico barondera ubwambere amafaranga ntaho yahimba amuntu akwiza ngavuge ngo ayo narondera yarakwiye ubu ndahagaritse niwa wundi bibigega burya yavuga ati biringa umugabo bwacu asubira kwirukanka none gukorera ifaranga neza tuvuge basi kubaho neza urondera amafaranga nk'igikoresho cyo kubaho ngeze reka ratubwira mu buzima kugiza kurondera imana mugati kayirondera turi ngaha ku isi umubiri dufise dutegeza kubungabunga tukawutunga Sino nyo umubiri dufise nitwebwe nyene umubiri wacu nitwebwe dutegeza kugaburira turafise iyisi imana yatugabiye ngo tuyiringanize neza tuyigire nziza tuyibeko tuyigabe tuyiganze birimo no gukora amafaranga ni kimenyetso gaciro cyinco kimwe nibindi bintu dufise mugabo rero ahavuga ati ubajije uti none umuntu yorondera amafaranga gute nuko yahagaciro kayo kuko amafaranga ntasubirira abantu ubwishi bw'amafaranga ntibuhindura agaciro k'umuntu ariko ico giharuro ni sico ngaha ku isi kutunga amahera menshi ni kabantu baguha icubahiro kugira ibintu byinshi ni kabantu bakuba mugabo wewe bujya ntuba wahindutse kuko ibintu fisi iruhande yawe ni ibintu biri iruhande yawe urumva si wewe ahantu yezera bishimitse kati agaciro k'umuntu nikavana n'ibintu afise ubwo ni uruhande rumwe uruhande rugiye kabiri kugira tubeho turakeneye ibintu bitubeshaho kandi ntibyizana turabirondera kuburyo mbere ikinebwe atakibanza gifise bisaba k'umuntu akora umukozi aberwa ni impembo kumburikizo yibona hanyuma rukazo byandika neza mu nyuma none ngaha yeze ashaka kutwereka yuko amafaranga twaye hagacira afise hamwe atatubuza gukorera imana abashaka gukorera imana ni faranga no kuvuga ndi dukorera imana amafaranga agire agaciro afise imbere y'imana agaciro nako nagaciro k'igikoresho sitwebwe tubigikoresho c'amahera n'amahera twebwe dukoresha maze tukayarondera kugira ngo tubeho dushobore kubana n'iturondera imana amahera adufasha gute gushikira imana amahera tuyakoresha gute kugira ngo tubabane n'imana amahera adufasha gute ngo twubake umuryango w'abana b'imana adufasha gute ngo tugire iyisi tuyigire neza tuhabe neza nk'uko imana ibishaka ayo mafaranga aratuma dukomeza umuvukano hagati yacu canke aratujyanisha ayo mafaranga ubwo ntiturondera kuyegeranya gusa nk'uko umengo niyatuma tubaho woja mu mabanki akaraba ibifaranga biriyo abantu bafiseyo hari uraho yavuze ngo wo yaryayo yazopfa atayamaze wo kwicara ngo yafungure none nayiki kubera dufise ubwoba bwa kazoza kubera tuvuga ko kazoza kacu kari mu mahera cyo bituma umuntu aguma ayegeranya
uba wiyumvira ingene uzobaho utegekanye
abana
bazokwiga
gute
kandi si bibi ngira ngo
kandi mfise amahera ntawe nononeye amahera ari ngaho akaguma duga ugasanga umuntu
ngabo kandi nawe ndayahaya akene
eh oya ababu ni narayirondereye sawe nivye abakene birabasha ukaguma yarunda ukayegeranya ukayabona ukumva umengo uratekaniwe ngaho rero aho cyaje ashaka kutwereka ni hamwe avuga ngo umutunzi kugira je mwijuru wobona ingamica mu zuru ry'urushinge nuko uko amahera ugenda urayegeranya ugenda uregeranya ibintu niko Imana igendera atakaza ikibanza kuko nako yemera tukubeshaho ayo mahera aca subirira Imana ica gikoresho gica gihinduka ikimana maze ugasanga ugukorera Imana ntibigikunda kuko Imana ntikibaho Imana yindi warayironse iyo umuntu rasenga kandi arondera namahera kenshi rero ngaho hariho equation
niyo ngo nta ushobora
gukora nta ushobora egalite ntibikunda canke ngo usange uri kurakorera Imana koko amafaranga yagabanye kenshi
rero bica ariko turabona ko hariho abantu umenga barafise uburyo hanyuma ukamubona nje gusenga ari nabakora mbere ni
ibikorwa
byiza
aba bantu rero nibo yeza tubwira nibo tubafatira ko naho twe tutamenye kiri mu mutima wabo kuko ariho umuntu ashobora gusenga kubera avuga ati ndakenguruka Imana ibintu biruzuye mugabo mu mutima we avuga ati he ntukoreko
ntukoreko
wa mwibuke wa musore yeze yabwiye ati genda ugurishe ivyo tunze byose ivyo kuyemwe bihaboro ucuza wewe wenyene
ati
nimbaruko nje nza kumbiriza undi munsi nirikerekana yuko uko umuntu atunga ashobora gusanga asamaye agendrasha ukwizigira kwiwe kazoza kiwe ubuzima bwiwe garantie de survie akumva kumengo ikizotuma abaho ejo ni ya mahera afise maze ico gihe rero umva ko gusenga ushobora gusanga turiko turahenda henda Imana ari kugira ngo dutekanirwe mu mutima ko dusenga ibintu biriho no gusenga ndasenga mugabo ugasanga umutima uri ngaha mu bintu ugasanga uwundi asenga ngo aronke ibintu ugasanga nakurya gusenga siko nukugira aronke ibintu urumva ko nawe atari byiza ugasanga umuntu ntabyintagira arakenye twa turaba ngo ntabatunze rakadufate abakenye nabo cyangwa afisi bayabaye ugasanga ari abantu basenga cyane barondera byose abihereza umukama mugabo intumbero nyamukuru ari kugira ngo aronke ibintu abirunde abiravye acavuga ati mukama warakoze atari kubera mukama wakoze Imana yanje akubitije agatima kuri bya bintu ati biriko biraza nzobaho ndiho abanje bazobaho urumva ya mana yasaba
niho kandi atazejo
ko ya tazingene bizogenda urumva yuko nubundi iki kintu kiragoye cyane yeza dusaba ikintu kitoroshe kandi twese ahantu turashikirwa abantu bose barashikirwa kuri iyi nkuru nziza yeza tubwira ati gukorera Imana ni faranga biragoye nokuraba rero ko naho wogira ibintu bingana gute bike canke byinshi Imana yaguma ari Imana yawe nokuraba yuko naho wokena udashobora gutubwoko kuko ntutunzwe n'ivyo bintu tunzwe n'Imana nukora yuko naho ubona imbere kwa atahuri kuraja kubera wararondeye biranka Imana ntawe yagiye gumya ari Imana niyo gutunze naho worondera ibintu kabironka Imana niyo gumi kubeshejeho si birya ibintu n'igikoresho mu yandi majambo tugaruke rero ibi bintu turondera tukaronka kandi dukeneye tubikoreshe nka wa mubwiriza mubi tubirondetse
aravuga ngo ivyo bintu murondera ayo mafaranga nemba mu yarondeye mu makosa
iyo funga ridatunganye
fuma mu yakoresha mu kurondera abagenzi
bisigura yuko ibi bintu dufise turonka uwo bikoresha mu kurondera abagenzi abagenzi bavuga se abagenzi mu gakwise ngo dusorore tugira abantu tumenyekane tuje mu manza kubera ibintu twabironse yeza rero
bajya dusangira tungana
ngo kugira ngo umunsi rize bari bavuye ko babasembereze mu nsago zidashira abagenzi bavuga se abagenzi
nsago zidashira ashaka kuvuga iki
nsago zidashira no kuvuga rondera abagenzi nyabo bazogucira ubwami bw'Imana sabagenzi ngo kandi nta mutunza bura abagenzi rega gakeci rugahishije mu kirundi urakabona
nta
sabo yeze reka ratubwira rihegome kugira abagenzi nibisanzwe abo nta ubabuze nta pagani barabafise mugwa twebwe bakiriseza tubwira ngo uko umuntu agira ibintu naho aho ronti birabe igitigire uko bingana kose tuze turashiramwo turaba abagowe bajya nibazucira insago zidahera turaba bacumbagira dufasha abato bato dufasha abantu babuze amakaye kuja ku ishure dufasha bukebuke iritunga naho ryo ridatunganye mu gihe wo rikoresha ufasha abato bato abagwayi dusangure kuracimpera
bamwe batazobidusubiza
tutanirira abamwe batazobidusubiza dusangure kuricira impera mu bwami bw'ijuru ibikorwa by'urukundo biraducira ikigongwe kumana naho umuntu yabagiye bironse nabi mugaba karenza kakagiri iyo ngabirano yo kuvyikura yabironse nabi mugari karabyikura abifashisha boro uyo muntu arasha gusanga ari karisabira ikigongwe kumana mbere ni nk'impongano umuntu yotanga ibintu ufise ukaboze ko abironse nabi kumbure ko ndashaka kubisubizayo bisubize hari bicishe muri ya nzira ufashisha boro ufashisha abagowe ufasha abana ufasha abanyeshure ufasha abagwayi ugende muri prize ugende mu bitaro uzosanga uri kurasaba ikigongwe kumana
none twavuga rero ko umuntu iyo shaka kaguma yironderera amahera uko yishakiye kugira ngo na kubera azi uko azoca ashobora kuyafashisha boro
oya oya itunga ridatunganye aha duko turo niho kwaranja abaguye mu mukinogo none tuja kugwa mu kinogo tukibona yezera tukabije ahubwo turondera itunga ritunganye ubwambere kurondera itunga ritunganye ryiza ubwa kabiri ibyo tunga turironse ntirihindwe ntiritubuze kuba abana b'Imana ntiritubuze kumva yuko ari Imana itubeshejeho ntitwibagire iyo twavuye ntitwibagire niyo tuja kuko by'ukuri turi abana b'Imana iyi si turimwo turayisanga tukayisiga nivyo bintu nyene turabironka ngo tubikoreshe amaturengane nayo twavuye ni kumana iyo tuja ni kumana none rero umuntu nuwo baho neza akaronka ibigororotse akareka guta ubukristo akareka guta ubwoko akareka gutibanga no gutubuntu kubera ibintu bitari mwongerereze iteka bitari mushire za nsako zidahera
mukurangiza kugira ngo tu abantu babone neza batabone neza iri jambo Yesu Kristo yahereje ko mbega amahera agaciro kayo nakahe mu majambo make ikibazo cy'Imana niki umuntu ashobora korera mahera akongera gakorera Imana birashoboka
urakoze cyane umuntu arashobora gukorera mahera kuko turayakorera mvuze abantu muri rusange abantu barakorera mahera kugira babeho amahera nta kabikayo ubwayo icyo umuntu ayita niho bari karagenda ngo nyine arashobora gutakaza insiguro ugasanga ayise ukutariko none rero agaciro k'amahera ni igikoresho dukoresha kugira ngo tubeho kandi amahera tuyumve ari mu kibanza c'ibindi bintu byose dushaka kuronka kuko byose dushaka kwivunjamwe amahera ni ibintu muri rusange ibintu byo ngaha ku isi les biens les richesses ibintu byose dushaka kuronka ngaha ku isi yeza tubwira ati muraraba ibi bintu murimwo mubayemwo ayo mazu iyo miduga iyo mirima abo bana abo bagenzi ibyo bintu tubamwo ntibidutume dusanga aribyo twashize mu kwizigira kwacu twahaye agaciro gusumba ya Mana itubeshejeho ibintu sivyo bitubeshaho abantu sivyo batubeshejeho amafaranga dufise si yatuma turamuka nta namba umuntu aryamye shakagira yangana gute abantu bose bagiye amaco kimwe gupikangura ntibivana n'igitigiri cy'amahiro umuntu afise kuzoba hejo canke hirya yejo amafaranga ntabihindura murumva yuko ikicirwa kirakomeye cyane nuko umuntu yagaruka ku Mana buke mu gitondo umuntu avyutse agasenga ntavuga ati ndafise amafaranga ndafise abantu ndafise ibintu umuntu agiye kuryama kuba akihereza Imana ati mukama iri joro sinzi biza kuba ni wewe umpakuramuka nane rero ndagusabye kugira ngo unkingire umuntu akihereza Imana kuko ashaka kugira ibintu bingana gute Imana niyo igaba niyirema niyibungabunga abantu ani kibanza c'Imana ni Imana nyene umuremyi wacu atubungabunga duha ubuzima ibintu navyo nibikoresho kugira ngo ino si dushobore kuyibako kandi bwiza kuguma amahera ideza kumana ako gaciro kayo ahubwo iyo batwari tuzi ubwenge nka wa mbwiriza mubi twayakoresheje dufasha abato bato dufasha abagowe iruhande yacu kugira ngo tuze dushobore kuronka natwe imbabazi z'Imana kubera iba yabo ingene natwe twibutse abato bato
murakoze reka ndabakengurukire
murakoze cyane nkabanda bifurije n'umugoroba mwiza rero iwanyu
ego nuko rero bakunzi b'ikiganiro ijambo rya jambo mu nzima bwawe turabakengurukiye namwe mwese tubifurije kurangiza neza uyu munsi w'Imana.